ke mama namuhla ngebuyi kaze uzongibiza umbuna cha inamba yami ihlale sabophume kanti heka banile gumba fa mama ngisakholo ngisawophanda hlabele mbuzi ngifake isibhanda imali yona ningangizekhanda samapes kwabo
sabaphanda ewanabathusulenkandla awukhunda impandla awusenza manga inkabe qhuba isibhanda ewanabathusulenkandla awukhunda impandla awusenza manga inkabe qhuba isibhanda ewanabathusulenkandla awukhunda impandla awusenza manga inkabe qhuba isibhanda awubathushawe inamba awukhunda impandla awusenza manga inkabe qhuba isibhanda
Mama namuhla ngibuyi kaze uzongibiza umbuna cha inamba yami ihlale sabophume kanti heka banile gumba fa mama ngisakholo ngisawophanda hlabele mbuzi ngifake isibhanda imali yona ningangizekhanda samapes kwabo sabakhanda
kabi angikhena ungayikhuza yonke yakho ngayithinta ungangibuzi ngithi ngihamba nengunzi bekufile ifithi uyithola ngembuzi ayi cela ngangikhuza wangibheka umfana ngangithuza Solalu tenunga fu Heads up, kenange mpoloko Too straight, kushu mpoloko Hemnyam, siswa koko ko Chinka, kushu msongongo Heads up, kenange mpoloko Too straight, kushu mpoloko Hemnyam, siswa koko ko Chinka, kushu msongongo Ewa
naba tushu nengandla Au kundipandla Au sinza manga Inka beko vispandla Au batimusha winamba Impandla, awusenza manga, inkabe qhuba isibhanda
Some suppose I'm gonna